le ka nya ke shisha hore mosadi yo a ikemu a ka dira eng ka bophelo bya. Basadi ba ba bonagala ba tieletse moo. Basadi ba le bona ba apara uniform ba le ka mang le mang. Ba ne re dira mošomo ludu ba nna le bona ba ka odia.
Defending the wildlife, that means tourists are coming to look at it. So the economy of the country is just because there's wildlife.
Through this bush, can you see a rhino? How can they see them? Because they've got inside information.
Xikambo xa mehe a xi le ku tirheni ku fana na van'wana lava nga kola ka community.
Got attention!
Calm down!
Let's try that again.
Ntho dintsi ke gore tse batho ba ka di diao mara like ga re di lebelele
jo. Alpha 14, nothing to report.
Mara like ke nana re lemo re rula wona ke ra bona tsa robe.
Kruger National Park yi kusuhani na hina na community ya hina yi very very close mara community yi fanekele yi benefita ngopfu.
Tipopana
a hi xipopana vito ra xoho leri ni nga ku byela xona
texe
nte Paul Kruger ema
Kruger
e Paul Kruger ema
Kruger.